and stop center for your history. Take a look.
Check kidogo. Wakasema kwamba Hapana kwamba hili jambo sio tu. Na wale ambao wanaendelea na mazungumzo vile vile wanafahamu jambo hili. Lakini vile vile sio nzuri kuacha askari wetu bila kutoa kigeni.